Muzi, ngicela sikhulume phela bandla. Seliphelile isonto ngangikhulumisa. Awukudla ukudla kwala ekhaya, awusangithinti nami. Ngicela silungise phela.
I told you last time ukuthi mahle mahamba sizini.
But we.
But what? But what? But what, Ayanda? You brought the disease in this house. Do you want me to entertain you? Huh?
Ukuchola ukudoda imfana yami yezo uma wakhe nobabo wakho bashadile lokho kunenzisiwe nani ibabantu abonye